Chego moro no Bali, Rego Tira.
Boulangerie, pâtisserie, baumu kone, umul keru, ko faye dungile, jigi, oye badaye, ko finjuge kilenye, umanamana chogo te kilenye, wasrafra erani ngloma buwame nyuanve, wulika jwa debi, ubuwa nyuana. Bunu hada madenga kene ya sabati chogo nyumandoye, dala dumu ni sanumo surolie kadun. Odila boulangerie, pâtisserie, baumu kone, nalevlenye jo, au jigi koro, au kaburu kula la halaya bera jilenka. Kadamine grupeuna, katase mwenyeo ani petipeuma, ema gomana kene. Buru fasuya fasuya la abela jelemi soro boulangerie patisserie baumu konena waburu midu ni enye dalaka ena negemine sani adunuche sabu nazara ukote ko la kalite fe la diferan wa odematere uye uto zirala neka kansiribon nerela gato kofrana unalevle ni hakilisiki di bera jelema ema gomana ke gato ni pate fasuya o fasuya la abela jelemi soro ni boulangerie kofole inkono wa mamuno be ni dengunibi au bulu katase kwenye wa ani anniversaire uma au mgomana ke gato la Fenfena idanye kika kumanike boulangerie patisserie baumu konena Ula boutique tiku katase hotel tiku ni restaurant tiku ma hakaja cafe feri lao Hamimi tume au la buru nyumangula niye ubampe uye Boulangerie kofole nye rechogo levle nye bago jigura ni herema kuna manguru tula imeblu baumu konena TV horanya ni arajo horanya dugu manana Ula ni uli lima noko mamima kana boulangerie yirela sa ibisike ito isiki yorola ka uwelelike Emana ye bomakona la munu fa ofa fe Ika buru walikile ika gato ubata kata di imafo isigi yorola sabu livre rubu bolo munu ni ukateli wa unokain idaye ka weleli kedron negajurusira nununa 79 67 03 42 biolo vla ni konondon biworo ni wolo vla fu saba binani anifla walikle 96 00 49 50 bi konondon ni woro fu fu binani konondon biduru walikle 99 34 30 29 bi konondon ni konondon bi sabani nani bi saba ka kunjani mwa ani konondon e boulangerie patisserie baumu kone jongwala inana inna kumana kana bomakoko jigifa ukaburu nyumankola